Te rāpea, ka whakarere a te Tairāwhiti I ngā mahi ahungahere. Kia mutu ai te heipūtanga ke o ngā poro rākau ki wīwi, ki wāwā, I te wā o te āwhā me te waipuke. Kua whakakorengia te tohu mahi a tētahi o ngā umanga ahungahere nui o Aotearoa. Nā te kino o te aneatanga e mahu iho ana ki te rohe o Uawa I ngā poro rākau e rere ana I te tai o waipuke. Kei te whakatipu, kei te whakahaere hokia Ernst Law Forests I te neke atu I te kotahi rau mano heketea o ngā paparākau o te Tairāwhiti. Hei tā te hunga, kua roa nei e whakahea ana I te mahi a taua umanga me te rerenga o ngā poro rākau ki wī ki wā. Kua roa tēnei whakatika I taua umanga e tāri ana e rātau.
Really highlights the need for us to transition quickly from and a region that's really been reliant on farming and forestry on erosion-prone land to more sustainable land use practices, particularly indigenous, permanent indigenous forest, and the jobs that come with it.
Te rāpea ka tirohia hoki te mahi a ētahi atu umanga ahungahere o te rohe.